Yaphuma umhlangano ngomsombuluko kuya eBethlehem eNtabazwe, inkosi imbusisa.